Tabanguye hari imbere Imana yamyo k'uyu mwagazi unokama ntiwakiza isigicumuro ntiwabatiza muri mutima nawe narinzi ariko mbatiza kwari ukugira ngo Isirayeli mumenye nguyu mwagazi umukama ntiwakinze isigicumuro ntiwabatiza muri mutima wandumye yaramburiya tuzobona mutima manutse ko abatiza muri mutima narabibonye nanje nshize intahe koko niwe umwana w'Imana.